yosombula imwe nabakalamba bose batila
muri bakulu
mwandengele kasunga wa fiance if you mwauma tata Jesus, we worship you, Lord.